Jo Kadika gi jo Nyamware un kaiwocha. Ok adwa wuoyo mang'eny. Uwinjo. Kawuono. Anya wacho wach. To gidhi kaiwochi. Ing'wonori matin. Tadwa nyisou niya. Elias Afuong'o. 2017. Kano my ODM certificate gi perpetua. Junet mano konyi. What winja? Elijah. Ich lit maro kalta ko kik negi gi chiem Junet ma Junet ko. Winjo. I elito sendi ko barua jaka ka president nike lo chwe ma Suna East. Usebe de tele igni adi ma poku yudo chie wa sau. Igni adi. Nunene. To gimi mio mana jino noni kikelo ne jogi rach. Obado I elit nikech okel chiemo o en governor igni apar poko miyo ji gimoro kata di. Magi go koko ni chiemo no mchele goganda gimo yud no no no. Daki mi jopinyo cham yao. Ket dong ni jie Migori ka. Wan waonge puothe ka a. Ka kel chiemo government okelo chiemo manyiso ni a enango. Ji onge puothe we don't have farms around. Nyak watimango. Wachama chama kobiro. Chiemo kogogo campaign. Ano kago campaign gi chiemo. Chiemo akel ni ji ocham. Uwinjo. Okating'o be okawuoth go. Tan gi jam na ka mang'eny mokrum.